Nous avons nous nous des
Amari wacu amahoro iwanyu aha ni ku Muhoza TV nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatanu ruheshi umwaka wa 2021 ikigo Kitab cyatunganije ikiganiro ku kivugo buhinga bwa none urufatiro rwo gutanga akazi no guhindura amahirwe y'ubuzi muri kazoza mu Burundi muri cyo Bienvenue irakoze arongoye Setike Burundi yashikirije ko bigaragara ko mu kinjana ca 2021 ubuhinga bwa none buriko bufata iya mbere mu guhindura imibereho abantu bayeho bakora canke biyumvira. Ico kigo Setike arongoye kijejwe gushira mu ngiro politiki ya leta iraba ibijanye n'ubuhinga bwa none Bienvenue yarongeye kandi ashikiriza ko ugwaruka gwibaza ko hari intambamyi z'uburyo n'ibikoresho bizimvye kugira ngo iteze imbere biciye mu buhinga bwa none bokoresha uburyo bafise n'umwanya barimwe kugira akabe akaryo ko gushika kuvyo bipfuza kuri uyu wa gatandatu nyene mu nyubakwa z'ishure shingiro Don Bosco ryo mu Buterere mu gisagara ca Bujumbura hatunganijwe ibirori ku civugo tuve mu gacerere tuyaga ubutinyanka tubavanure no kwinuba ababurimwo ivyo birori bikaba vyari vyo guhimiriza abana babigeme gutahura neza ubutinyanka ico arico nuko bokwitwara kandi ivyo birori vyatunganijwe n'ishirahamwe ry'abanyeshure biga ivy'ubuganga muri kaminuza y'Ingozi Club Vision Santé bari kumwe na Sakode bakaba kandi bagiye bitwaje agaseke kagizwe n'udukoresho tumesugwa abigeme bokoresha mu gihe bagiye mu butinyanka kandi kugakoreshwa hagati y'imyaka 3 n'5 kabaye n'akaryo ko kubigisha uko gakoreshwa Ivyo birori kandi vyari vyitabiriwe na Dr. Jean-Marius Ndavyengenge yaserukiye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida hamwe n'igisongerezi ca kabiri ca Miss Burundi w'umwaka wa 2021 ndetse na bamwe mu bigeme bashitse mu gice ca nyuma ca Miss Burundi w'umwaka wa 2021 inyuma yaho leta y'u Burundi yahagarikiye gushora ubutare ku mvo yuko amasezerano n'amategeko bigenga ubutare arimwo agahaze urongo ishirahamwe Oricome ryishinze kugwanya ibiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta Gabriel Rufyiri avuga ko atangazwa no kubona leta ariho ikibona ko hariho agahaze muri ico gisata kandi ifise abayiserukira mu mashirahamwe yose acukura ubutare mu Burundi rero ngo hakwiye kuba inama rukokoma ijanye n'ibibazo by'ubutunzi harimwo n'ibiri mu gisata c'ubutare mu gisagara ca Rumonge kubera ikena ikinyobwa ca Amsteri ndende aho kibonetse naho kagwa amafaranga 2,800 canke 3,000 vy'amarundi kandi igiciro kizwi ari 1,800 nayo Amsteri ntoya ikaba ikigugwa amafaranga 2,000 impamvu ngo nuko basigaye barangurira mu gisagara ca Bujumbura muri yo ntara ya Rumonge imyidogo ni myinshi ku bakenyezi bitwa abapishi n'ukuvuga bahoze batekera abarovyi kumweha wa Rumonge inyuma yo kwemererwa amafaranga kubafasha kwitunganiriza imigambi kandi yarasohotse ariko ngo nubu ntarabashikira ngo yoba yaranyurujwe n'uwabaserukira muri koperative yabo mu Rumonge ubu bakaba bibaza ko yoba ageze mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Ku ruhande rw'ishyirahamwe ONRCT Où est ton frère ryari ryabafashije kurondera iyo mitahe mito mito ashikiriza ko ivyo ngorane yashikiye koperative y'abakenyezi atarayimenyeshwa ariko ko naho ayo mafaranga yoba yarazimiye iryo shyirahamwe rifise uburyo bwo gukurikirana uwayatwaye akagarukanwa. Mu ntara ya Ngozi mu itangazo ryasohowe na musitanteri wa komine ya Ngozi Bucumi Joseph Martin yashikirije ko mu iyi minsi hibonekeza abana baja guca amafaranga mu bikorwa vyo kubumba amatafari mu myongo itandukanye muri iyo komine ngo kandi bigakorwa mu mwanya w'ivyigwa rero yagabishije abakoresha abo bana ko uzofatwa yabakoresheje kiretse gusa mu buruhuko ico kibanza babumbiramo kizoca cugagwa burundu naho bazoba bariko bakoresha umwana umwe gusa. Nayo yasavye abavyeyi gukurikiranira hafi indero y'abana babo.
Bene igihugu wese afise uburenganzira bwo kuronka aba mu gihugu cyo cy'abavuki no kuvuga yuko mutaba mwatumba baronka handi ngo baguteza paro. Nico gituma leta nkuru yashibazana aho muba muraba mukurindira murabifite uburenganzira rero leta yaza kubarondera aho muba mukarima mukagira ubuzima ni uburenganzira mufise rero mugume muza muriyumvira aho muri muti mbega nkubu vyoshika twatarusanga rusizi na kanganyika vyafataniye mu Gatumba none mutazoba mu mazi ubwo igihugu cyaduteguriye aho tuzoba nazi yuko umushikiranganji ariko aravuga ati turiko turarondera ingene mworonka handi muba abenshi ntibadakiye neza ariko mwarimuve kudakira hari abandi bumvise iryo jambo cyangwa bakufumanire mu mazi nuko bikigendeka sivyo reka niyovuwe nabibonye ariko igikenewe n'igiki ni uko tumenya guhangana n'ibihe tukamenya yuko imvura ishobora gutara cyangwa ishobora kugwa ari nyinshi iyo itangana niyo tuba dupfuye kurusha ibindi nicyo gituma tuba dutera ibiti byinshi dutera ibiti byinshi kugira ngo imvura ntizitare ngo tube mu bugaragwa imvura turayikeneye mugabiri kuba ari nyinshi nawe yatugirira nama nababwiye turifatanije umubabaro twese nicyo gituma dufashana mbere ntumire n'izindi ntara zitahuye n'ibyo byabo kugira nabo baze kubafasha mube muri ababo kuko mwabaye nk'inyambukira kuko mutari wanyu none n'abarundi nabo babafashe ntiyakamo rero n'izindi ntara baze baraterateranya utwo bafise kugira ngo baze kubagarukirako mwe mwaronka ubuzima iki gihe mutari iwanyu kuko muri mu buzima bugoye aho abarundi bose bategereza kwifatanya namwe nagira ndabaremeshe ndabaremesha yuko ibyo twiyumvira byose ari birondera umuti ku buzima bubi muri ko mubamwo uno munsi mureme rero mureme kandi ntimwibagire kuba musenga Imana mwikengurukire hagati bigaragaza ntimuce mujya ngaho ngo